Ni madocho gavana waka Nairo. Genje ni wrong, si hudili na marival. Na fenyeka na kasheshe, extreme ni trials. Anakaza sura na nyuma ana muscles. Gumi ni strong, haina wengi. Wale wenye chuki PTA ni waiting. Minicheza kichina, umetoka Beijing. Ganu hukuchoro jai pata deep kiss.